Yabona ikhaya uma like labethelwa zinyanga zaye zantathu noma zazine sekukuningi ukuthi amathuba okuthi lifele lo khaya lelo maningi. Yabona ikhaya liyifuna iy'nyanga ey'hlukahlukene, yikho kule mizi ephethwe ngamadoda, ephethwe ngabanumzane. Hhayi le yomalume, cha, inyanga ingena ibe yodwa kuze kube sekupheleni kwesikhala uthole ukuthi inyanga ngesibongo, ngoba muningi umkhuhlane olethwa yile nyanga. Ngonyaka ozayo kuzobethela le, ngenyanga ozayo kuzobethela le, ngonyaka ozayo, kugcine la ekhaya kube nemidliwo eminingi. Kanti saya nakulokhu kwesonto, nakho kubanga imidliwo ekhaya, ngoba nakho lo kwesonto kuyayibanga imidliwo ekhaya. Phakathi kwegceke kuyibanga impela imidliwo, kuze kugcine sekuthiwa kufanele kuyokhishwa iy'lwane, kuney'lwane zafakwa, hhayi ile midliwa le.